Kubanga muli musanyu weriti ke kabuku mukumatama Nagana maziga gakulukuta mu masoga ngolu mutega baganna kunnonedda bwe kutaba mukisanzani kale akabane chiroto change namwe kuna muzike ne